Motswana o e tshwere amogele gape mo kgasong ya rona ya ditiragalo tsa palamente ya bo12 re le jalo mo letsatsing la bohera bongwe mme itseela gore ne re pele re kgaogana nne go nna le alo ditshutiso tse e leng gore re ne tsa mapalamente a ditsibogelwa nngwe a tsone e akaretsa jalo e le le gore mo go yone mo palamente wa maung bophirima e leng re dumelang salešando a neng a na le tshutiso e ne e le mo go yone mo e leng gore e bua ka khuduthamaga a maloko a ka bodiso kgotsa land board mmeela o itseela jalo gore mo go yone e tshutiso eo mapalamente a neng a le mo palamenteng mo gompieno a e leng gore a na le 40 kgotsa 49 a ne a kgona gore a eme ka bongwe ka bongwe a bue gore a bone a ba kgatlhanong le tshutiso eo kgotsa ba dumelana le one mme re bone jalo e le gore mapalamente a le 16 kgotsa 16 ba ne ba supa ga e le gore bone ba dumelana le tshutiso e mo go one e leng gore go tla tshwanela ke gore go sekaganama go seka ga hetolwa molao o wa le gong gore maloko a ka bodisa ke one a tlabeng e le gore ke mongwe le mongwe le ba e leng gore kgongwe ba kile ba nna le kamano nngwe le diphathi dingwe mme fela tshutiso eo ne e bua gone gore a tshwanetse gore maloko ao e nne batho ba e leng gore ba kile ba nna mo diphathing dingwe kgotsa ebile kana go neelwe banana ba e leng gore ba ithutetse ditiro tse di harologaneng kgotsa qualified personnel mme fela re itseela gore mo go bone bao ba le 32 kgotsa ba le 30 bobedi ba ne ba supa ga bone ba sa dumelane le gore molao gore tshutiso eo e ka amogelwa mme fela a le mongwe fela ene nna a seka tsaya karolo wa motlhophong eo mme fela re a itse gore pele ga nne re kopana mosong ono tota re buile jalo gore dipotso ne di le pedi mme ne di lebane ngwe wa tsone ne e lebane ya lotono a ditswa mmu boranyane jwa pabalelotikologo le tlhomamiso tsa kgotetso rre le hukumoagi a botsa jalo ke mopalamente wa Silvia Pico West dithapelo ke o rapetse gore seemo mo nakong eno ke eng ka moepo wa BCL o re o boneng jalo o tswalwa mo dingwageng tse di gamoragonyana gale mme ka jalo go bolelwa o ne a phutlhamisa jalo toropo eo ka ke yone tota e ne e beile mo gone itsholelo ya teng hetlhoa thata ke ditiragalo tse di ne di diragala ko moepong o mo e leng gore moepo o ne e le gore ke one o neng gore o hirile batho ba e leng gore ba bantsintsi ba e leng gore ba tswa mo metseng e e harologaneng e e dikagantseng yone toropo ya Silvia Pico e akaretsa bone bo Tobane bo Madinare bo Sehope jalo jalo mme fela re itseela gore tona ga a tsibogela potso eo o ne a raba jalo gore gone e go tsere lobaka gore moepo o ka bulwa gape ka nne santse go batlwa batho ba e leng gore ba ne ba ka supa gore bone ba eletsa gore ba reke moepo o mme fela o ne a tlhalosa jalo gore mohela mo ntlheng go ne ga nna yalo le dikhamphane di le 7 tse e leng gore di ne di a supa di na le keletso ya gore di batla go reka moepo o mme fela mo nakong eno palo eo e ko tlase setse e le mo go boraro ba e leng gore ke bone anong ba supang gore tota-tota-tota ba batla go reka moepo o mme fela go tsere lobaka ka jaana dikhamphane tseo di ne tsa tshwanela ke gore di tsamaye di sekaseka gore a mme gone moepo o ko e leng gore ba ka beeletsa madi mo gone ka gore ra itse gore moepo ono o rekiwa ka madi fela a kwa godimo mme fela dikhamphane tse tharo tse ne tsa nna le sebaka sa gore di tsene ko moepong je go leba gore mme gone go na le mo moepong se e leng gore se ka jegang a ke gone ko ba ka beeletsang madi a bone teng mme fela mo nakong eno e santse ditshekatsheko di tsweletse le gone dipuisano di tsweletse go bona gore mme gone moepo o tla rekiwa ke he company mo go tsone tse tharo tse mme gape ne re bona jalo tono ya dikgaolo le tlhabololo magae re Eric Molale le ene a tsibogela jalo potso e ne a e lebagantswe e ne e le gore ne e bua ka dijo tsa COVID-19 tse ne e le gore ne di thusa batho gore bone felang ba iriste madi a kae lephata gore ba kgone gore ba hepe batho ba e leng gore mo seemong seo se neng se le thata ne ba kgona gore ba rekele batho ba le kae dijo mme fela nna a tlhalosa jalo ga gore mo nakong eo go ne ga dirisiwa madi a kanang ka 431 million pula tota hetang nyana go le sky 431 million pula a e leng gore a nna a thusa le go reka dijo mme fela mo nakong eo go ne go na le dijo tse e leng gore ne di tsentswe mo dibeelong kgotsa di warehouse tse di ka lopa madi a kanang ka 9 million pula. Mme fela o tlhalosa gore mo nakong eno sengwe se ba se ithutileng thata-thata ke gore go ya pele go tshwanetse re go nne le gore go sekasekiwe sentle gore mme gone ba ba tlhokang dithuso tsa dijo mo nakong e tlang e tle be e le batho ba ba ntseng jang ka gore ba itemogetse gore mo nakong e neng e heta ba ne ba hepa jalo batho ba e leng gore ga gongwe ba ne ba na le bokgoni ba gore bone ba ka idresa mme ba e leng gore ba ne ba tlhoka gore ba jesiwe bone ba felela ba setse mo le go eleleng mme ela o ne a tlhalosa gore go na le dijo dingwe tse e leng gore ne tsa sala mme dijo tseo ne tsa nnela go neelwa makalana a dithuso kgotsa di-NGO tse di harologaneng dikolo ga mmogo le batho bangwe ba e leng gore ne ba tlhoka dijo tseo mme fela o tlhalosa gore ka dithuso tsa megama e e ikemetseng ba ne ba kgona gore ba nne le dijo tse dintsi sengwe se ne sa baka gore ba nne le mela tse mengwe e leng gore ke yone neng e le gore ba tla ntse ba di neela batho ba re garologaneng mme fela a re o lebogile gore ke mo nokeng tota-tla ke tshware gone go motswana wetsho
ba buise motion mme Mr Speaker ke ne ke santse ke buisa motion o tota ke le ka go nopola mo policing ya lehatshe ya 2019 go supa tota gore policy e kana yone ga e iletse gore re ka tswelela batswana re ba na lehatshe mme ga e le gore ro ba metse tse e leng gore di batliwa ke yone policy ka gore ga e buang ka go sebisa lehatshe teng go supagala gore le gone ne re ntse re itse gore re tshelela mo dikgwetlhong tse dintseng yang tsa letšhono re le lehatshe la Botswana mme rabe re netefatsa gore no mme gone re bue gore ga nne go kgonagala dikeletso ke gore yanong se e leng gore sa iregala Mr Speaker ga o tsaya kgaolo tse tsa rona ke gore mabutsane sub-land board batswana ba ba emetseng lehatshe is over 10,000 ba e saleng ba le emetse ga o tsaya ba e leng gore ke ba maokane sub-land board is over 30,000 ba e saleng ba emetse gore ba ka bewa lehatshe mme Mr Speaker ga e le gore re ka tsaya ka ga mokwadi wa policy a e kwadileng ka bonokopila le botswerere e le manontlhotlho ka teng re be re diragatsa gone mo re tlabe re arabile dilelo tse dintsi-ntsi mo e leng gore yaanong re tlabe re se mo pitlaganong ya gore yaanong kana go batla re sebisa lehatshe pele Mr Speaker ga o tsaya sekai se se tshwanang le sa Gaborone North Gaborone North ke mo Gaborone mme batswana ba ba leng gale bana ba ka gore na go sena ko ba nnang teng bana ba kgona gore ba nne le lehatshe kong ba ba go aga go ntse go sa sebisiwa le gompie kwana ga ise go sebisiwe mme Gaborone North Mr Speaker e go kgona go bona gore ke motse o motona-tona-tona-tona jaanong fela ka mabaka a gore mo nne e le gore ba Gaborone North ena ba go dirile e ne e le gone gore bana ba kgonne go mo plana ba ba kgona go mo surveye mme madi a go sebisa Gaborone North a ba apala mme batswana ba ba kgona go nna le lehatshe kong e gompie kwana Gaborone North o a nnega batswana ba tshela koo mme le rona rotlhe Mr Speaker mo teng gantloe re tshotswe re tsholelwa mo dijarateng tse ne e le gore ga di a planwa ga di a surveywa ga di a servisiwa mme re gano yaanong ke re gompieko tse re buang ka tsone dijarata a ganka ka re a re di tshwanele tse le tsa bogologolo ra re a di plenwe di be di surveywa di be di allocatewa jaaka
elucidation
Pavlokas
thank you Mr Speaker right so ne o bua ka kgang ya gore mo dikgaolong tse tsa bo mabutsane go na le batho ba ba sa ka ba emela lehatshe ka bo 2010 ke re rightso seemo seo sa utwala sengwe molapelo mme mo mafelong a mangwe is much worse than that ga o tsaya mafelo a tshwana bo mo godishane le bo Gaborone batho ba sa ka ba applaetse lehatshe ka bo 1991-1992 ga ba ise ba bone lehatshe seemo se ga sa re siamela ga o tsaya dikgaolo di tshwana ko bobirwa go na le batho ba sa ka ba applaetse lehatshe ka 2005 kore motho a na le 15 years a letetse lehatshe gone mongwe go dirile bothata jo botona mo ithelang batho ba kgorothane mo malapeng 25 people ba le gogo because ga ba abelwe lehatshe ke re motion wa gore a o tuile ka nako e siameng
thank you honorable member mme ke tshwanetse e leng gore tota ne ke dumela gore tiro a ntlo e Mr Speaker ke gore e ka adopta motion e ka o amenda e ka o reject yaano mo go tlhemo go a bogole maleba yaano go tlhokala gore ha re tisitse motion e o tshwana le o Mr. Speaker tona ka gore o setse arabile potso se se tlhokalang ke gore yaanong re le ntlwe re adopte motion o e leng gore yaanong ga e ka ka re ka moswere be re ntse re re tona ke ng ga no irana tona tona ba reno mme nna ke diragaditse se ntlo e rileng ke e go se dira ka gore yaano lona lwa tla ka motion wa ba adoptiwa ka ntlwe ke sone se o bona go mpie kwana ke se mo pitlaganong ke le tona ya gore ke tswelele ke a ebele ga tshele ise le servisiwe ke tswelele ke nnete a tse gore mo ke tlhokang gore ke go dire ke gore ke bone gore ke a plana ke a surveya ke be ke ba ba tswana le hatshe ka gore ke motion o hitilweng ke mo ntlong e wa o adaptane ke sone se e leng gore ke a se diragatsa ke le tona yanong mme ke be ke supa ga Mr. Speaker gore ga re tswelela ka kgantse tsa lehatshe Mr. Speaker ga o tsaya gore ko go na le motse o mongwe ga o tsena mo motseng wa kanye o tswa mo sekeleng o ka gaga mo ka mojeng ke motse o mongwe o bidiwa ka leina le go teng ke Losabanyana jaanong ga gote gone go Mr. Speaker ke batho ba sale ba ile go nna ko lehatshe leo go itse di-service dintle di nne teng minimal land servicing e itlhetse batho ba ba ntse ba nna teng oo mme o kgona go bona gore motse wa teng o godile ka maatlametlo ka botswerere ka lobelo lo lo tlhoaetse ka gore batswana e sale ba eleditse gore ba bone ba neetswe lehatshe e rile fela ba neelwa kanya ba huduga ka bokete ba tswa ka ko batsading yaanong ba ba go thibelela gone gale go bo goraya gore yanong o kgona go bona gore yanong kanya o gola ka lobelo le ko gone mme e seng gone o fela Mr. Speaker le ga o le mo tseleng yaanong o ya ko Joaneng mo mole o tsogela a sejelo o kgona go bona gore yanong kanye wa apara thaba ele ka bokete ka gore yanong batswana tota ba leka gore yanong ba nne le ko e leng gore bana ba ka nna ba re ke a ko ga papa e seng ko ga mme mogolo kana ko ga rre mogolo yanong bana yanong ba na le ditlamelo tse dintseng jalo yanong o kgona go bona gore yanong le ga tshele ka ga go ntseng ka te Mr. Speaker re sa le re tshwaretse batswana ka lobaka matsogo ka ga morago ka go tlhoka gore re ba neele le ga tshele le ntseng jalo kgang ke gone gore batswana ba itse ba e leng gore ba batla go letela di-service Mr. Speaker ba santse ba ka kopa ba len bone gore no nna lo tla ke tlolo ke line nna ke santse ke letetse ditlamelo ke batla motlakase o le teng ke batla kgopho ya metsi ya leswe e le teng e tla rrana kwa di sena go tsene ke gone lo tla tlang long allocator go tla bo go ntse go siametse e le choice ya motho mme yo o dumelang gore tota nna ga ke tshelang teng bo nna ke bo morwa rre ga ba ntshedise sentle ke batla go bona ke nna kwa game a re moletlele Mr. Speaker re mo allocate le hatshe a ye go nna kwa ga gagwe ba a godise bana ba gagwe ba le mo jarateng ya bone ke sone se ke neng ke ka se kopa Mr. Speaker gore re bone gore re a se diragatse mme Mr. Speaker gongwe se sengwe se ne e le gore motho ga a ka heta a sa bua ka sone ne re tshwanetse re gore re supe gore mo policing ye e ne e bua ka dikgang tse di tshwana le tsa bo affirmative action. Affirmative action e le gore re lebeletse batho ba e leng gore ke disadvantaged members of the society. Mme bone ba Mr. Speaker, ha o tswelela e helaentse e go bolelela ka batho ba e leng gore ke ba di rural remote area dwellers. Bone batho ba e leng gore gone ko metseng eo ke na le yone metse e ntseng yalo ko bo Kanaku, ko bo Kutuku, ko ba Magotshwane, ko bo Thankane, batho ba Mr. Speaker ga ba bone lehatshe mme policy ntse e supa gore no re tla bonnetegatsa gore batho ba seemo se re bone gore re a ba tlamelang ke tsone dilo tse e leng gore ne ke re tota e se ka re ka moso go bo go nna ka ekete re supa tona thata ka monwana gore no batswana ba llela lehatshe batswana ga ba na lehatshe thusa ka ko tona a re netegatse gore gone mo Mr. Speaker re bone gore ke kganye e leng gore yaanong re golole tona tona a se ka imelwa ke dikakanyo tse di heteletseng a itse gore ntwe yaanong e mo neetse ditong mo gore yaanong a ne e le batswana lehatshe ka ga e leng gore ne tshwetiso e tla bo e tlentse ka teng gapele ga ntlo e leng gano mme Mr. Speaker ke sa tswa go bua gore ga ke batle gore ke je nako e ntsi gongwe ke tla nopola fela mo paragraph 78 Mr. Speaker ye e leng gore yone e bua ka physical planning mme ke bala the Roman 2 ye e reng all land will be zoned and demarcated before allocation yaano o kgona go bona Mr. Speaker gore ke gore ke le ka go demonstrate gore tota policy ga gona gope ga e contradictang teng yaano ga re ka supa fela gore no tona re go golola re go gollela ditomo gore re kopa gore o e go diragatsa se policy e hitisweng ke ntlo e se buang o se kwa ga di makomora go tota re tla be re rarabolotse bothata batswana ba alela Mr. Fiki ka gore le tsone di polano tse di leng kana kana ke gore ha motho a sena kwa 19 yaano a nna le gole yate o hela ntse a tshelela ga tlase ga gole yate mo e leng gore gongwe ga a na le kwa gago jaaka tona a ne a tla ka molao wa gore yaanong motswana mongwe le mongwe o tla nna le setsha a o nyetswe ga bo a nyala o na le tshwanelo eno leo ya gore yaanong mongwe le mongwe ke tla mo neela setsha mme ntlo ya hela e dumelana nae ke dikgang tse dintle tse e leng gore tota re tshwanetse re bone gore di a diragadiwa e se ka nna dikgang tse e leng gore di dintle mo mokwalong mme in practice go bo go raya gore yaanong e nna thaba ya senao e e leng gore tota ga ena bopalangwe yaanong ke tshwane se le gore nna nneng ka kopa tona Mr. Speaker gore re bone gore tona o diragatsa seemo se se ntseng jaana ka potlako mme ntle le go ya kwa le kwa
clarification Ramathui
ke a leboga motlotlegi motsamaisa dipuisano tsa parliament ke a leboga morana wa me motlotlegi mo parlamente wa mabutsane jone mabutsane wa re dintsho tsa dipolano di dintsi thata ke dumelana le wena di bolwa ke lebaka la gore batho ba tlhoka mantlo mantlo a mantlentle a gaborone a tletse lehatshe le a mantlentle batho ba bolaelwa mo teng how do you reconcile it with the statement that you have just alluded to
yes go raya gore ke tla kopa gore re nne mmogo triple p ke tla kopa gore re nne mmogo ka gore go raya gore ga ke bua ga o batle go nthetsa ke bua gore bona re moatlhodi batho ba bangwe ba mo malapeng mme motho e le gore o itshokile gore a tshele ka tlase ga lelapa a ka gore o tshelela a tlase ga gago le yate mo e leng gore ga e ne e le gore o na le kwa gago o ne a ka opta gore yaanong a tsamaye go nna kwa gago yaanong o ne matlo a mantlentle ao kagiso ga yona ga e yo mo teng ga mantlo a mantlentle ao go tshela tlhoka kutlwisano yaanong go bo go raya gore mme yo ga gona gope kwa ka yang teng ka gore ga ise re mo neele lehatshe yaanong ka re a re golole balone batho ba gore e re le ga e le gore o tshela ko tlase ga gole ga a dumela gore no yaanong ke a dumela gore goga re mo motsotseng wa dikgoberego a kgone gore yaanong a tswe a ye go nna kwa gagwe a sosologile mo e leng gore yaanong o a go nna ko go teng ke di-sheltera ko e leng gore yaanong bana ba simolaanong ba go nna bantsi e le gore no ke bana ba e leng gore banna ba lotloeletswe ka mabaka a gore yaanong mme yo ga gona yaaka ka tswa gore o a go nna koa gago le bongwena yaanong ba kopelwa boroko ba boba-boba yaaka maphoi le mebutla ya ke tsone dilo tse e leng gore re tshwanetse re bone gore re a di rarabolola ga re le mo teng ga ntlo ye Mr. Speaker mme ka o rialo Mr. Speaker ke dumela gore ke builesitse tshutiso ye ke ne ke ka kopa gore Mr. Speaker, o ntetlelele ke eme gone yaanong ke re ke kopa gore ntlo e leng gano e amogele tshutiso e ke e beileng pele I so move Mr. Speaker.
Thank you, member. Order, members. The question is that this honorable house resolves as a matter of urgency to request government to consider relaxing the requirements of by land authorities for allocating land such as waiting for land servicing to ensure that people do not miss out on the financial opportunities recently introduced by Citizen Entrepreneurial Development Agency, CEDA, and other institutions. The President of
ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament ke tsela gore tshutiso ye e tshwana le tshutiso e leng gore e ne kile ata ka mototegi re lue mo session e e hetileng ya parlamente mme e tshwana le dikarabo tse ke ne ka di bala mo parlamenteng mo session e e hetileng le maabane gore tota gone rona re le lephata kgang ya rona ke gore re tsweletse ka thulaganyo ya gore re abe ditsha tse e leng gore a di a thabololwa ditsha tse e leng gore a na ditamelo ga re setseng ditamelo mo go tsone ke thulaganyo e e leng gore re mo go yone mo sebakeng sa gompieno mme ga re ntse re re ke ditsha tse e leng gore a di a thabololwa go na le dithabololo dingwe tse e leng gore re dirile mo go tsone ke ditsha tse e leng gore re dirile di-survey mo go tsone ke ditsha tse e leng gore re dirile moalo wa gore metsi a go nna yang ditamelo ja go tsena ka tse leng tseng jang ke thulaganyo e e leng gore mo mahelonga mangwe re girile kana re tso go kana ka gore matapa le matapana le mmu wa teng o ntse jang a ke ha batho ba ka beba nteng gore ke gone mo go teng go ba akanya kana go ba akanyetsa batho gore re gone gore re abe ditsha yanong kgang ya ditamelo ke kgangele gore ke le ka e tlhalosa ga gore paragraph 80 ya land policy yone e tiso ke parlamente ya re keletso ya rona ke gore re beye batswana ko gona ditamelo teng kana re beye ditsha re bana le ditsha tse e leng gore di thabolotswe mme ga le gore ga go kgonagale ka mabaka a thaelo ya madi re kgona gore re beye jaaka re ntse re baga mme go botlhokwa gore ditamelo di nne teng ditamelo tse di tshwanang le metsi le motlakase le ditirelo tsa kgopa ya metsi a leswe le ditsela nkile ka tlhalosa gore setsa sela sengwe fela gore tsenye dithabololo tsone tseo ditamelo tsone tseo re tlhoka 125,000 pula ke sone se re reng mo sebakeng sa gompieno gore re thuse motswana mongwe le mongwe o nang le keletso ya gore a nne le setsha re ya go tlhoka 94 billion pula ke madi a e leng gore tota gone mo palamenteng la le ka re neela madi yotlhe ya kabo ya madi ya ngwaga o tang kana ngwaga o pegela ga ko a re kgontsha gore re thabolole ditsha tse e leng gore batho ba di eletsa kana batswana ba di eletsa mme thulaganyo ya gore re nee le batswana ditsha tse e leng gore ga di a thabololwa ke thulaganyo e tlhoka morero kana re mo thulaganyo ya gore re isa batswana re bua le bone ko mafelo a harologaneng go utlwa maikutlo a bone ka kganyonee ka gore re ba neele ditsha tse di sena ditamelo go na le ditamorago kana ditamorago tsa teng ke gore ko pheletsong ya letsatsi ba go tlhoka ditamelo mme ga re ba go sena ditamelo ga rena tumelano le bone ya gore ditamelo di ya go tla mo sebakeng se se kae ga re kgone go tlhalosa gore a go tla tsaya ngwaga ka dingwaga tse tlhano ka dingwaga tse le lesome gore ditamelo di goroge ka gore kgang ya gore ditamelo di goroge ke kgang e e leng gore e tlhoka gore kabo ya rona ya madi e beele kana ditamelo tsone tseo ke a utlwa mogopolo wa gore go na le ba e leng gore bone ka bo bone ba ka itsengtsa ditamelo mme tumelo ya me ke gore ga se ko mafelong otlhe a e leng gore batswana ba ka ba itsengtsa ditamelo ka gore go tura fela thata gore ditamelo tsone tse di tsenngwe ka gore ditamelo tse e leng gore di botlhokwa mo setsheng ke tsone ditamelo tse e leng gore re le tšhaba ya Botswana ra di eletsa ke tsone ditamelo tse e leng gore ke tsone tse e leng gore re le tšhaba re tsenye madi a mantsi mo go tsone a re tseye sekai sa metsi mo kgaoganong ya madi mo kabong ya madi lephata la metsi na le madi a mantsi fela thata mme madi a teng a thaela la ntse a le mantsi mme ko pheletsong ya letsatsi tiro e tona ya rona ke gore ga o le mo setseng sa gago ga o bula thepe ga o bula pompo metsi a ba tswa ka selekanyo se o se eletsang le bophepa jo bo eletsang le ba motlakase fela yalo ko pheletsong ya letsatsi dithabolo tsotlhe tsa rona di felela ko tirisetsong mo setsheng le ditsela tsotlhe tse tsore ko bofelong jwa letsatsi o santse re goroge ko lapeng la gago ko setseng sa gago ka tsela yone eo le ditirelo tsa kgopa ya metsi a leswe jaanong mo sebakeng sa gompieno ke re mo thulaganyong e e leng gore ka morero le tumelano re kgona re buisane le beng ba lehatse batswana re ba tlhalosetsa gore ka gore paragraph 80 ya re ke keletso mme ya se taelo ke keletso ya gore re lebe ga go na ditamelo ka gore go na le thaelo ya ditsompe re na le thaelo ya madi a re name re lebeile ga go sena ditamelo teng mme bontsi jwa batswana ba dumelang mme go na le ba e leng gore ga ba dumelane tumelo ya bone ke gore ga e le gore ba bewa mo setsheng be go na le dithabolo mo setsheng sa teng mme ka gore re tšhaba kana re goromente o rerisang batho re atolosa morero wa rona gore a me nakwa ya goroga gore re nne le makwalo kana baikopedi makwalo a go ikopela setsha Alamara, the waiting list, the tar, Tidi Harlohani, Honelbali and Horbone, Babata, full land servicing, Ibilabala Bata Letel, or Honel full land servicing, Corona Dita Melozoti, Honelim Meti, Honelamota Cassi, Honelitir Rosa, Covamitale, Sue, Honelitil. Berea waiting list, ya Yawubedi. Yaba minimal land service. Good tamelo tse le go di botlhokwa me se di tamelo tsoti. Mo go le botlhokwa thata mo seseng solo sa ntha ke metsi. Ya no minimal land servicing go neta go etsenya metsi hela a le go rata iri swa ke batho go aga le go itsetsa ka ona. Bena le waiting list ya boraro. Ya ba le go re ba dumalana gore e le tumalano ya bona le land board. Le baka boditsa ba dumela le bona gore re beeng go senang ditamelo teng ra thaloganye gore ditamelo mo tsamong ya nako di ta goroga ke puisano e leng gore mo go yone mo sebakeng sa gompieno mme ke tsela gore kopelotsong ya letsatsi go tla nna re tharabololo gore ra go dira jang gonega rona ga rena bothata le gore batswana ba tswa tshwetso ee me se tin sigi tselo re se tin sigi ra gale ka hore ke dikete tsa me go khoteng ga ntsintsi ba le gore dumela le bone go dumela le bone gore ra go le ba house and litamelo teng ina bona gape ba ba le gore ba tawa ba ngongwe ra ga gore le re beile house and litamelo teng le re beile mo segwe ya no mo puisano ya rona ya gompieno ka hore mo thulaganyong ya morero o mošwa wa gore ame re kgaoganye di-waiting list re batla gore re nne le tumelano kana re buisane le batho gore re na le tumelano fela e ka ga molaong gore re le goromente ra go le ka bojotlhe jo re bo kgonang gore tsenye ditamelo mme le gale ga re itse gore di tla goroga mo sebakeng se se kae ka gore re taba re rabolola kore ga re ka ira kana jaaka re ira gompieno re ira tharabololo ya kgwetho ya gore waiting list tsa mamogo bo 600,000 mme re itse gore ra go tswalela hela ka kgwetho ya gore tsone ditamelo go di goroge go batla re le mo seemo se se siameng sa itsholelo gape go batla re le mo seemo se se siameng sa gore ra go tsaya madi kae morero o mongwe e leng gore o simolotse mo kganyone yo ke gore a me go siame gore re tswelele kana re tswelela ka bo ya ditsha tse e le gore di mahala kore ga re go abela setsha mo tribal land ga o duele sepe mo state land wa duela yanong re mo thulagong ya gore re bokisana le batswana gore a me ga se nako ya gore kabo ya ditsha tsa tribal ko lehatsheng la morahi le tshwane le kabo ya ditsha ko lehatsheng la goromente state land ko state land a sesa ke sa bonno kana sa madirelo o duela bontha bongwe jwa ditshenyegelo tsa go tsenya ditamelo mo seseng sone seo yanong re mo thulaganyong ya gore ame nako ya goroga ya gore re kope batswana gore ba duele bontha bongwe jwa ditshenyegelo tswa go tsenya ditamelo mo seseng sone seo re mo dipuisanong le ba bangwe ba ba ikemetseng ka nosi ba ya le gore ba na le bokgoni jwa gore ba tsenye ditamelo mo ditsheng gore re ile tumelano le bone e ka sekgwa e bitsang gote public private partnership gore ka gore bone ba na le keletso ya lehatshe re ba ne le lehatshe re ta ba na le lehatshe mme bontha bangwe jwa lehatshe la teng ba setse ba re thabolele lehatshe la teng gore kgone gore re beye ditsha tsa bonno bogolo yang thata be re ta re di abela batswana tsotetse ke dithulaganyo tse di leng teng mo sebakeng sa gompieno tse e leng gore ra di diragatsa maabane ke ne ke a bua gore di-land board ka bontsi jwa tsone di sentse di le mo thulaganyong e e leng gore e buiwa ke mototegi mo tshutisong ya gago o ne a bua gore ne ke sa bue ka bangwaketsi ngwakitsi land board. Me le ko ngwakitsi land board re tswele tsela ya. Kore ma bana ne ke ntse hela di gaitsa di land board. Ka land board di ntse. Ne ke sa di buetse tsothe. Me land board tsothe mo botswana mo tsapeng sa gompieno. Di motshula ga nya gore o tshula nya gore ra be ditsa tsedi sa thabollwa. Gore ga kopiwa gore ke te ka mokwalo wa teng. Go supa gore di land board ka go harologana. Di a ba ditsa ka tsela ntseng jang. Me ke tsela gore ke mokwalo o leng gore ke tata ka one. Me re re le phata. Re bona tshutiso ye. E le tshutiso e leng gore e bua se e leng gore
clarification
ra sira. A yield.
Ha ma se.
Ke a leboga motlotlegi motsamaisa dipuisano tsa parliament. Ke a go utlwa tota gore la re le la o dira jaaka o dira. Di mahatsar di land board. I'm trying to find a Setswana word for land board. Mahatsa kaboditsa. Kaboditsa tsa rona di tsere dingwaga di sa abele batho ditsa go maketse tonota. For instance, list ya tonota e tsama 110,000 go tsere dingwaga di sa at least about 8 years. Gompieno la go dira ja motlotlege rraetsho tona gore dikabo ditsha di goletse marokgwe di abe ka pele.
Ke a leboga motlotlege. Go na le mabaka a harologaneng a e le gore a ka tlhalosa kana re ka supa gore ke go tsere dingwaga tse dintsi. Kore santa ga ne re simolola thulaganyo ya lapcas thulaganyo ya gore re nne le kitso e e tseneletseng mabapi le seemo sa ditsha mo lehatsheng la rona. Ne ra re re tshwanetse gore re bone gore pele ga re ba ditsha be re itse gore ba e leng gore ke ba ikopedi ke ba e leng gore ba na le tshwanelo ya gore ba abele ditsha tsa teng. Ne re sentse re phepagatsa waiting list ya rona. Waiting list ya rona ke le abele mo go 1.3 million. Mme ne re tse re sebakanyana gore re baakanye waiting list ya rona gore go goroge go bo 600,000 wa sebaka sa gompieno. Kaone re sa batle go ire re ire phoso ya gore re abele ba e leng gore ba setse ba na le ditsha sesa sa bobedi kana sa boraro. Se sengwe gape motlotlegi se le gorago go sekile mo sebakeng sa gompieno ke go netefatsa gore kana ba land board ba magota ka boditsha ba ntse ba na le kgwetho ya gore ne re ba neetse kana ka re gongwe ke taelo ya gore ba behela ko lehatshe le le thabolotsweng e ne e le tumelano ya bone kana tumelo ya bone mekerialo gore tshwanetse re a behela ko lehatshe le le thabolotsweng. Mme ne ba eme kana ne ba na le kgwetho ya thaelo ya madi ne ba na le kgwetho ya gore ga bana ditsompelo tsa gore ba thabole lehatshe lone leo. Mme yaanong re ba neetse bogakolodi ga ke tse ke bogakolodi kana ke taelo ya gore le ka tswelela le aba mo lehatsheng le le gore ga la thabololwa. Ke yone tsela e leng gore ra go retegatsa gore re he gosa thulaganyo ya ka boditsha. Se sengwe gape ra go hegosa thulaganyo e le gore re mo go yone ya gore re senke ba e leng gore ba ka re thusa go thabola ditsha e le ba ba ikemetseng ka nosi.
Clarification.
I yield.
Thank you. Ne ke re o etshwere sente tona o ntse o bua ka botswere jonjo o ntse o heleletsa o ete o kgabola ka ele ya manyalo tona gore o setse o tsamaga kae ka gore di-land body sa ntse di kganela banyalani o ntse o tsweletse gape tona o ete o heleletse gape ka ya batho ba ba setsweng ke motsadi mme motsadi yo o be e le gore ga setsha se setse se dule mo nako ya gompieno se na le plot na mo gote se dule wa land board officer a re how you cannot inherit the application mme go supega gore no ploto e dule jaanong bana ba ka inherita. Thank you so much.
Ke a leboga motlotlegi. Mo go ye ya banyalani kana ba e leng gore ba mo nyalong ye boitshepo land board ya tshwanela ke gore e kganne yo mongwe go tsenya kopo ke taelo e e duleng. Ne ra baakanya land policy ne re le mmogo ka 2019 motlotlegi ga re baakanya land policy gore ba e leng gore ba mo nyalong ye boitshepo mongwe le mongwe wa bone o na le tshwanelo fela jaaka motswana mongwe le mongwe gore a nne le setsha. Yaanong ga gore ba land board ba santse ba 'ira yalo gore a gore ba 'ira se e leng gore a se ka ga tsamaisong. Sa bobedi mo kgang ya gore go na le pharologano ga allocation le application. Kore ha ile gore ono tsentse kopo o bo o tsaba ke modimo. Modimo a go gopola. O bo thokagala. Me o so bebe. Me o so bebe. O khona gore mwana wa gago kana mojaboso wa gago a ba be ha ile gore o na a betse setse gore gona le application le allocation ha ole mo application list o mo ikopedi ga ona tshwanelo ya setse me ha ile gore ba le khota la ka boditsa ba setse ba tsere tshwetso ya gore ra go baya kana o beilwe la sa tswara stankana a tshwetso e dule gore a gore ba ja go swa ba go bona le tshwanelo ya setse sone se me jaaka ne ke bua
clarification minister
further clarification sir
I yield
ke
amosa
ne ke re o thoma me gone go tona re ke bua thata ka ga leng gore ke na dikgantse ke di tshwereng ko bolobatse le ko Francistown gate plot ya ga mama ga go ra go e dule ke 17027 wa sha are you cannot inherit this allocation kana na ke bua no ha ploto e setse e dule ebile ebile no more wata ro thoma mosetle re ka gore ga o ka ewetsa re tabaire mathata a taba hedile tone thank you so much
ke a leboga mototegi kore nna ke go bolela ka tsa kana tsamaiso ya magota ka boditsha gore ira jalo kana sha ke lephata le sele ee sha e ka gatase ga lephata le sele ga ke itse re bone tsamaiso ya bone ntse jang mme rona ko magotna ka boditsha re ira jalo ba tshwanetse re ba dire jalo mme jaaka ne ke tlhalosa rona re le lephata re bona setiso se
clarification
e moskadie a yield
a morese
ee no ke a leboga mr speaker ne ke re tona a le na le kore le le goromenta le mongwe fela le dila le dikgang tsa lehatshe ya ka gona le bone ba local government le ba di land board a tsamaiso ya lona ga e tshwane a go raya gone gore yo a bong a le ko go ba land body ene o na le advantage go gaisa yo a bong a kopile ko sa why le na le ditsamaiso tse di harologaneng tsa lehatshe mme le goromenta le mongwe fela
ke a leboga mototegi kana a re sentse kana go sentse o le ko thulagang ya sha tota one o dule mo go rona ka rona re a betse ba lephata lone leo lehatshe kore a re sentse re a bile lehatshe tota one thomo ya rona re kana re felela gone go yanong o ta bo lebagana le ba e leng gore rona re ba betse lehatshe le ditsamaiso tsa bone le dithulaganyo tsa bone le melawana ya bone mme jaaka ne ke bua rona re le lephata re bona sutiso ye e bua kana e tlhalosa se e leng gore re a sekile mo sebakeng sa gompieno yanong ga re bone tshutiso e le mosola mo go kalo-kalo ka gore e sentse e tlhalosa kana e kopa se e leng gore a sekiragatsa mo sebakeng sa gompieno ka mabaka one ao maikutlo a rona re le lephata ke gore tshutiso e ga e tlhokagale ke a leboga
ke a go leboga motlotlege mo tsamaisa dipuisano tsa palamente go bonkadimile sebaka se ra rona motlotlege rraetsho tona ke batla go simolola magoko a me a makhutshwane ka motlotlege rraetsho mo tsamaisa dipuisano tsa palamente o nkadimile nako e khutshwane kgang e e buiwang ke motlotlege rraetsho mo palamente wa Francistown bophirima ke yagela mosako word for word comma for comma 100% ngwana o tlhokagaletswe ke motsadi wa gago ga ke batla go leboga batho ba bomme gantsi batho ba ba tsileng ko go nna bana ba tsileng ko go nna a re mme o sule mme o tlhokagetse mme o tlhokala jaana a hilwe setsha ko mmandunyana ga ke tsaya lekwalo ke ya ko land body rankam ba land body ba re ga nka ke bampha setsha despite the fact mme a nantse go tile a to go tsaya setsha le nna lekwalo ke le bona ke batla ga ke go kope ke ya go rapela motlotlege rraetsho tona I do not need this parliament does not need a motion go tisa gore kopo ye e baakanngwe ribua mola hatse lava labo tswana ribuelle lava tswana tsamaya motlotege re tsotona ha o tsana kwa o laele makgotla a gago a ka boditsa mme yo tlhoka hetsenyo wa bana le over 15 years a imetse setsa e ke yone tshwanelo ya gore ngwana a gagwe a bone setsa se mmagwe a huhuletseng go se bona ka setswana motlotege mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente ra re boswa ja tshwene bo jewa ke tshwenyana go na le bana ba dikhutsana ba e leng gore le bone ba swetswe ke batsadi gothelele mme ba tlhokana le ditsha ba nna le masika masika a ba kgobotla bona sos hela kana bangwe batswana ba bosula thata mo baneng ba dikhutsana bona sos yes that's a fact ngwana a nna a kokobe bana ba nna ba kokobetse a bana ba bantseng jaana ba dikhutsana motlotege re etso tona tsa mo go bula festere ya gore ba ya go bona ditsha ba sa tsene mo waiting list go na le bana ba ba tshwengwang ke batsadi ba bona kana bana ba bangwe bana ba nong ditšhena misa Mr. Speaker kore motho a tshwenya kore rena ka segaetsho ka sekhurutse ra re e gatswa ka namane ga ke tsaya mosadi a na le ngwana ngwana o ke ngwanake kore ngwana yo a ta tshwengwa thata mme a tshwanetse go bona se a tshwanetse gore o ka huduga ka a tshwengwang ka teng tsamaye go bula festere motlotege motsamaisa dipuisano tsa motlotege honorable minister bana ba mohutao ba bone ditsha ba sa tshwenyege ga ke tseno magokong a me a makhutshwanyana ke a tshwenyega thata motlotege motsamaisa dipuisano tsa parlamente gompieno ga o aga ntlo wa tlamega gore o ye ko bankeng o ye go adima madi that is the reason why o bona re na le Botswana building society re na le dibanka ka gore ga a yo motho yo ka aga ntlo ya 300,000 pula a ntsha madi mo pateng madi a ntseng jalo wa adima ko bankeng o bo o dumelana le banka gore o ta duela jang ka ngwaga tse kae jaanong ga o gote tsamaye go re ta go beela sebaka sa gore a wena o batla setsha se se sa tlhabololwang ka naanong ga e le banka e gore a rona re letere ka go adima fela 300,000 ga o batla setsha se se sa tlhabololwang gore a re go a go di-cost di ya kwa godimo ba go ra ba re ra go ka o qualify o ka bona 500,000 pula go tlhabolola setsha se se senang metsi se ke senang motlakase se ebile my estimate it's rather too low Mr. Speaker jaano ke a kopa ke a rapela bagetsi o bona lehatshe la rona la Botswana lehatshe la rona le seriti thata ka lebaka la gore batho botlhe metse ya rona mo Botswana a o ya kwa ga Thamaga a o ya kwa ga Ramotswa a o ya kwa Tonota metse ya rona e yagilwe go tsentswe ditlamelo pele ya ka ga re bapile nna bo ka ga motlotege motsamaisa dipuisano tsa parlamente wa go ithela masenke masenke a ke ipotsa gore batho ba robala jang mo teng mo mogoteng o kanakana batho ba robala jang mo teng mo dipuleng tse di kanakana batho ba robala jang mo teng mo di-condition tse di kanakana tse di sa letelleng setho experience ya me Mr. Motlotege motsamaisa dipuisano tsa parliament we are here we are where we are ka lebaka la gore our government more especially your ministry motlotege motsamaisa motlotege minister you've been very sluggish to react to the people's requests to the people's application motho le nnile bonya thata go ka servisa lehatshe le nnile bonya makere re because I am part of this government I am a citizen of this country whatever goes wrong at the end of the day I am also accountable as a member of parliament so re nnile bonya thata ke sebaka sa gore re tsholetse marokgwe re gagamatse dikauso
elucidation
I had a time washed rather than all the music calling upon my name who's that
Julius dating Caesar. Elucidation honorable
before Mahabe West
thank you very much and thank you very much honorable Moatudi khanye ke buang ebile yo e buang e nkhatha thata ka gore ke ke a utlwa tona gore a re go abie ditsha tse di sa thabololwang ene le ka ga o buang ka te wena ko morago gore ne re thabolola pele be re a ba ditsha jaanong ke a utlwa gore a re go na le go tla nna le di-president pipeng yana go gore batho ba kgone go aga But tona we khatholo sa khanya sanitation. Ha ke utwa e bua sente. Tona re buisetsa go mora gore go di toileteng tsa di pitla drain. Is that what you are doing? Ka re setse nna re movile tota. Ya no nka ipotsa gone ho gore a di otsetsa tse di amana le botsogo ha o di lemoge sente. Le gore tswang teng ka dikhantsonetse. Ke eng re le mo maemong a ntseng yalo. Ya ka tona mo honorable Mathudi a bua gore pele ne go a bua ditsha tse leng gore di na le ditamelo ke a leboga.
Mokaulengwe wa meo ke mo ratang thata nnake motlotlegi mo palamente wa Mang West. Mahalapi West o ntseetse mahoko. He has removed words from my mouth. Ga re sa thwa re tshela mo segologolong mo ne go te ke taya ko sethareng. Ga re sa tshela mo segologolong mo go teng ke ta thapa bosigo ke thapela ka morwa ga ntu ke le gamorwa ke le beile mo lejeng bana ba robetse nnyarra. Ke batla ntu e nang le metsi e nang le motlakase ga tsala ya me motlotlegi re etsho mpho balopi ngwana nko nna nketetse ke mo reke re tsena ka ga o tlhape a tlale montle mme dilo tse di tlhokagala di ka kgonegela ga re applya ditsha tse di nang le ditlamelo tsa mo go adima madi tona tsa mo go adima madi. We are a highly creditable country because of our good records of repayments. Tsamo go adima madi ko dibanke you can go a ke World Bank a ke go kae tsamo go adima madi ra be ditsha tse di nang le ditlamelo. Look at Botswana Housing Corporation, the corporation that I endear so much, that I love with all my heart. Ihiwa le hatse hela le sona sepe ka lebaka la gore they are committed and devoted to providing housing. E ya maka dinao BHC e be e tsenya ditlamelo. That is why ngwana mantu a bone a tura. It's worth it ka lebaka la gore ba menelela tsa mo go menelela tona togela go borobusetsa kwa morago ga re sa twa re tshela kwa lebaka le kwa morago. Bana ba rona bo mosipuri le bo bakele le ba bangwe bana ba ba tshwanetse ba tshele mo segompienong. Makidigele mototege mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ka magoko a Modimo. O ya mahale kadibe morwa Modimo a re latlhelang letlwala lona ka ba rra re letsega latlhelang letswala lona ka letsogong le letona ga ba re ba goga letoa letoa la pala le tletse ditlhapi di le 153 letlwala ba la kgaoga bakidigela o tantsha mo
moen
ke lona morena. Yes sir, yes your honor.
Ke ne ke re tota clarification ra go nka mo ine le go gakolola gore kana re bua ka motioni utwa mahatha go sente moska wela o sa bua gore a o dumelana kana ga o dumelane le motioni.
Nya ga ke bate le ditshatse tse di a buang go sena ditamelo motlotlegi tona. Morwa Modimo o ne a raya batho ba re dirang dilo ka go harologana jaanong tshwarang dithapi ka mohuta o harologane ene ba di tshwara tona tsa mo go dira dilo ka ga mokgweng o harologane. I don't think we can fail as a country to provide services. I don't think so. Ga re bate go buisetsa batho ba rona kwa morago a Modimo ra raya go thuse tona wo go direla lehatshele se se tshwanetseng. We do not want to be retrogressive, we want to be progressive. Mr. Speaker, thank you very much, sir.
Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente gape ke leboge mei wa tshutiso. Mr. Speaker, ke ne ke re ga mei wa motion ya ntita ke amende motion yo ka standing order 47.1 gore re tere le ke go thusana motion yo o botlhokwa gore kgang ye re itsene sente. Gore ha ntita Mr. Speaker, motion yo is just to insert one words in this motion gore o bo balega jaana Mr. Speaker that this honorable house resolve as a matter of urgency to request government to expedite releasing
relaxation of the
I saw move, Mr. Speaker.
Order. Our members. The question is that Kakibale with the amendment so that we can follow what the motion would then read like before I put the question. The motion will then be that this Honorable House resolves as a matter of urgency to request government to expedite the requirements. That's the way the election remains, Mama Jaha. Because you expedite election. The requirements by land authorities for allocating land, such as waiting for land servicing, to ensure that people do not miss out on the financial opportunities recently introduced by Citizen Entrepreneurial Development Agency, CIDA, and other institutions. Delete the word consider. Replaces expedite. The question is that the amendment be agreed to.
Mr. Speaker, I stand to disagree with Honorable Majaha because I think what the motion serves to do when it says government to consider, it tries to give government some flexibility, a working space. So now, as far as I'm concerned, if it says government to consider relaxing the requirements, I am comfortable with that because I don't think or consider it was a consideration on the part of the member for a flexibility on the part of government. Unfortunately, so that has been very nice to government. That flexibility. And therefore, I think Honorable Ratile is trying to be very cooperative and very, very nice to government to say, let's consider this. And therefore, I disagree with what Honorable Majaha wants to do.
I'll call upon you, Honorable Table. If you put the word expedite, relaxing, to consider relaxing, the difference is a bit of English. It's a nuance. Expedite, that means you know they are doing it. So you don't want them to hurry up. Consider, it's as if you are saying, you don't know whether they are doing it, but can they consider quickly to do it? It's a matter of nuance to me, rather than substance. The assumption that they are doing it, so expedite and consider. Our table.
Thank you, Mr. Speaker. Can I get a right to keep Dumalane Honorable Majaha? Kagore Tota, Jaka Taloso, Ministara, Atalusit. Hore Seloseri to the Trello Horomente, Remocosone Rasidira. Kakaraba in Hore, Ministara, Araba, Honorable Luekayone. Katautuna Kan and Atalosa Mosone. gore maikaelo la gago romento a gagwe keng ke bona e le gore Mr. Speaker se re ka se dirang gampieno ala ke gore re kope mosutisi wa mogopolo gore a kope gore a selo se ka gore tlhoele go romente re mo teng se ithaganeele gore seo se se diragale gore batswana bate ba thusege mo go one kopo e ya gagwe yana ke dumalana thata le honorable majaga gore nyaya Mr. Speaker a re kopegela gore go ithaganelwe mo thulaganyong e ntseng e le teng ampo e tsweletseng Mr. Speaker.
Wada, I never put the question. The question is that the amendment be agreed to. Wada, the question is that the amendment be agreed to. As many as are that opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it.
Procedure, Mr. Speaker. Abu Matuji. Motlotege Parliament. Kana ka tsamaiso motlotege mo Parliament wa Nata Gweta o tshwantse a go kopa ka kopo e kwadilweng se a tla go ha jaaka na bua o tshwantse a ba tise kopo e kwadilweng go go yena motlotege mo tsamaiso dipisa.
Ka ba ga skala ka mesa bulare.
Kana ikala nga go totshwenya ine a ontha ka ka fanela go tahise ko mole kumbilo ye ka kwa
kwa I agree
era
but it was a simple amendment which he explained that I explained a stick of a cable perfectly elucidated and the amendment has been agreed to abu majaha utule agree ha tsa ba so ke le papa tsa ba so go utise mokwalo. But we pass that one. Don't bother anymore. The floor is open for debate. Amusana.
Thank you, Mr. Speaker. Na ke itumetse mo go kana kang ka letsatsi la gompieno go bo mokaolengwe honorable member of parliament for Johane Mabutsane a ba tsile ka thutiso ye e ke supang gore ga ke ne ke utlwa sentle tona a re re mo tshebetshebeng ebile re pitlagantswe ke batswana ka kakanyo e bangwe ba e dumela bangwe ba e gana mme mo letsatsing la gompieno ka re ke rapele ke be ke kope gore honorable minister ke go tshepa thata ke tsaya gore gongwe you overreacted by saying you disagree with the motion ke ne ke tsaya goreng ha batswana ba harologanang teng ka mogopolo mme wa boraro e nne parlamente le yone e go tlatse what's wrong with that nna ke tsaya ke re tona tshutiso ye jaaka ke go itse a ise go disappointe taba ke go pateletsa
jaakaelucidation
ke ne ke re dumelana le tshutiso e ka bongwe hela ja pele gore e hete jaaka e ntse batswana ba ye go thusiwa o tabo o itshegeletse ka letsogo le letona e leng parlamente ya botswana gore le yona morago ga go batswana go tshitshila-tshitshila ka kgang e parlamente le yone e ne a dumelana le wena ke bua jaana ka goreng ka 2015 ne re na le honorable prince maele the then minister a na le policy ya na e tlisitse e ileng ya tla helediwa ka bone parlamente e le mapalamente ka bontsi ba ne ba ntse ba lela ka setsha sone seo ke gopola ga ke akgela ke re kana bogologolo setsha ne se se bewa ke land overseer le kgosi ebile ba matšha ka maoto ba kgona go ba setsha in 3 months ba beile setsha mme kana ga jaanong wa re eo tsamaiso re a itse ne e le ya bogologolo mme rona re bata go ba moalo ga re sena go ba moalo e be re bata dilonyana tse keteng di ka thusa batho for nokwana ga o santse o ipaakanya o bata madi nna ke rutwa sente tona ga o re go sebisa lehatshe mo nako ya gompieno ga se hela ga keletso go dirwa ka madi go dirwa ka madi a e leng gore ga o akanyetsa ditshenyego tsa teng di tsamayako 100 billion ebile di tsamayako 100 billion ka gore tota ga re a bulela di-application lehatshe lotlhe ga di ka builelwa fela nnyaa go a go simolola kgang ye tona-tona jaanong ne ke re ke supe gore mo tsamaiso ya lehatshe la botswana motse wa serowe o beilwe go sena ditlamelo motse wa sefaro o beile go sena ditlamelo motse wa magalape o beile go sena ditlamelo motse wa kanyo be ile go sene ditamelo me ya bewa ibile metseo e agile ibile tlhabolotswe me re amogela ditsamaiso tsa gompieno tsa gore gone re ele ntlhoko gore jaaka re dirana go a go tlhokala eng pele se motho a se tlhokang ke
clarification ke a go leboga motlotlege motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke a leboga motlotlege mo parlamente wa Frankston West for o yieldile a mme wa lemoga gore ditlamelo tse di tileng ko morago tse di nile turu go le kanangkang go fitlha mo metseng eo lebogang ka yo eo lemogang ka one eo buang ka one go na le kabene di sene di tsentswe masimosimong
ra ba yone e monate-nate rankamo ga o tsaya ka 1988 ke ne ke hua setsha ne se costa 50,000 go aga high cost house 10 years later jaanong ene yolo yo o emeng o duela 500,000 pula jaanong le ene ntse go a mo turela 20 years later yone o le ana ka bantse agile ntu ka 50,000 o e yaga ka 1 million le ene moikopedi go ntse go a go mo turela go na le gore a ge ntlo ya gago ka dithwatsene e be re leita gore mente yanong a senya a dirisa makgatho a yone yole yo o agileng kana ga a dirisa makgatho a gago gore mente o dirisa makgatho a batswana go baakanya tumelano e le ya bone mme ga go dirwa ka tumelano nna ke tsa gore tebogo se molato tumelano ya ntlha ya go diragatswa ke ya motse wa Gerald ko Francistown ka 1988 re isitse batho ba Gerald ko Gerald go sena ditlamelo ko teng ne go sena motlakase ne go sena metsi ne go sena ditsela go ne go se ne re tsile ka metsi a di stand pipe motse o wa thibelela ga o ka ya gompieno wa bona ke motse o motona-tona-tona o tlhabologileng o o supang gore puso e ne a lebela ko pele kana baeteledipele ba nako ne ba lebela ko pele seemose mme ga e le gore mo nako ya gompieno se ka diragala go ya ka kopo ya motion go ya ka tshutiso ya maparlamente ka go ntse ka teng batswana ba go tswelwa ke mosola tshutiso ye nna ke tsaya ke re selo seo re santse re se lebogeng ga se ka nna teng nka le ga se ka isa bobedi ko phase 4 industrial mo Francistown ga o simolola ko BMC o lebile ko toropong go tswa fela ka ga left mo Shell filling station go ya go ema ko game ditsha tsele di beilwe di sena ditamelo batho ba ne ba ikopanye jaanong ba simolola go goga metsi ba simolola go goga metakase ba dira dilo tse industrial ele e hirile batho ba nako ya gompieno mme ga ne e le gore ga yabewa ka ntata dilo tsetse le tsetse yanong ka bontse e le sekgwa so mogopolo wa gore re ka monela marunela pelo ka letshoba le re ka le bonang go tlhabolela ga tshela ya botswana ko emanokeng bagaetso city of Francistown nka re tona go gongwe dilo tse dingwe o di ele thoko o ile ka 2012 wa bagadisa di le 3,000 gore di servicetswe di le complete ka 2012 up to now they are struggling to allocate these 3,000 plots. I'm sure they allocated about 1,000, 2,000. It takes them now 8 years to allocate 3,000 plots. Yana rena le waiting list ya go emela ba ba allocate nyano. Mme di tsa di le teng di serile. Jaanong go supa gore kgang ga se madi bo itseme boteng. Nngwe ya mabaka e ne ke batla gore o ele thoko tona o rile wa re o na le di-physical planners ko tse di direla mo counseleng. Councele e ne le town clerk yo o laolang gore go dirwa eng ka nako eo ebile ga o kamora wa renyaga go siame ke eng o sa nne le ba gago botoka tona ba bereka le ba councele ka gore ba tshwanegelela local authority ka go ntseng ka teng ko dikgaolong go ka kgonega because go a supagala ba land body ba re kana re emele wa councele gore a dire ditiro tsago a ba ata ko go rona jaanong ke akanya re selo se tona ga nne o ka se baakanya sa gore badiredi bao o ba oketse go nne le ba itebegantse le di-land body go 'ira mealo nnangana meelo ya gompieno ka re iro ka dicomputara ebile ne o ka nte neela tiriwa teng ka e dira e ka re mo tsatsi le iselhelbe ke go netse 500,000 plots nna ka kwana ka
goreanumbers the clock has struck we'll revisit this issue next Friday May I call upon the Leader of the House to move a motion of adjournment, 12:30. Leader of the House.
Mr. Speaker, I'm to hear what to tell you about the